Molweni. Ngusive apha. Siqhubekeka ngepercentage ezibesizenza kule video idlulileyo. Masithi siqale nge-R95 ebhankini. Le mali sifuna ikhule nge-15%. Uba inokhula nge-15% ndingaba namalini. Into esizawuyenza kukudibanisa u-95 ne-15% ka-95. Sino-95 dibanisa u-0.15 phindaphinda u-95. U-95 xa umphindaphinde ngo-0.15 sifumana u-475. Sizodibanisa u-950. Xa sizidibanisile ezinto zimbini siphela sifumana u-1525. Qha funeke sikhumbule uba besine-decimal point kulaa ndawo yesibini, loo nto ithetha uba sino-15.25. Kodwa hayi, khaniyijonge kakhona le nto, ingabe ilungile na? Hayi, maningathi ikhona into engekho rayithi. Ingayintoni? Ngu-14.25, hayi u-15.25. Xa sidibanise lo 95 no-14.2, sifumana u-109.25. Funeka ungalibali ukuphendula uba umbuzo besithini. Eyona nto ibalulekileyo abayibuzileyo kukuba uzawuba namalini na ekugqibeleni. Masenzeni omnye umzekelo. Masithi ndinemali ebhankini ekuthiwa izawunyuka nge-25%. Ngoku ndine-R100. Umbuzo ke ngoku kuba ndiqale ngamalini. Sizothi i-X yile mali bendinayo ekuqaleni. U-X xa sidibanisa i-25% ka-X bebeba sifumana i-R100. Loo nto ithetha uba u-X dibanisa u-0.5X ulingana no-100. Sino-1.25x ulingana no-100. Loo nto ithetha uba singohlula macala ngo-1.25. U-x wethu siyamazi uzawulingana no-100 phezu ko-1.25. Sizokwazi ukuyifumana le mpendulo kuzawufuneka sisebenzise i-long division. Kufuneka ningayoyiki i-long division ngoba inganinceda ngamanye amaxesha. Sino-100 lo sizamohlula ngo-1.25. Qha ingxaki lo 1.25 yi-decimal point, and i-decimal point asithanda usebenza ngazo. Masibhekeliseni ezi decimal point sizokwazi ukusebenza noko neenamba ezingathi ziyafana. Sizothi ke ngokuba sino-1000 esizamohlula ngo-125. U-125 ungena kayi-8 ku-1000. Sizophindaphinda u-125 ngo-8 sifumane u-1000. Xa sithabatha u-1000 komnye u-1000, impendulo yethu ngu-0. Sizawunyusa lo 0 siyombeka phaa phezulu ku-8. Impendulo yethu ngu-80. Loo nto ithetha uba siqale nge-R80 ebhankeni kuze sifumane i-100. Uba ikhona indawo endikulahle kuyo, ndiyacela ubuyele emva uphinde uyijonge. Enkosini.